byarigeze gushika Thompson the Voice agiye gukora indirimbo producer mufata nabi kubera atari bwagira izina
bo gufata nabi naho nyene yawe sino harura vuma yesi nabi sigi imana gusa ibikore kuko gufatwa nabi n'ubu bacha dufata nabi
n'ubu baracha gufata
n'ubu bacha dufata nabi aba producteur
baba fata nabi gute mugende
bo ari umu producteur si nyene kumuvuga izina mugabo
Cause my name is Ami for the MC, the electricity, the MVP. Ini Ami Show TV, nkuko mubimenyereye ndabazanira abaririmbyi bagiye batandukanye. No munsi nkuko muri ko murayibona location nimwe n'ahantu bita Amahoro Cafe niho no munsi twakoreye aho tuza kuba turi kumena abaririmbyi benshi muraza kubona bamwe muzogenda murabona benshi abo twashoboye gukorana ndi kumwe na Thompson the Voice Mambo VP Pro.
Poa sana mzee. Poa kabisa.
Wale watu ambao wako wanakutizama kwa sasa.
Yeah.
Tuende kidogo. Hello baby. Please ndakusaba nyumviriza. Hello baby. Ari kintu ushaka kukubwira nzoku diga baju
with my feelings I'm a feeling yes Saz Thompson in the house like my homeboy the voice killer
yeah imwe mu ndirimbo zawe nkunda n'indirimbo wise
one more night
let's go bro
baby give it one more night Yeah, ngubitse kirezo vyanje warabitwaye Uyono yama baby sinonga gatiro
Sheri
Kujuru numutaga nirigwa mwihoro Ngo ndabe yuko baby no kwibagira Uri ubu Ngire ko sana koze Uri ubu Ibu kibi etwa nyose Ngo nari nagushize ku mutima Ariko ukambabaza Nifuza ubikimara cy'ubuzima Yeah
Wow bro uririmba neza cyane
Merci beaucoup
Iyo umuntu akubwiye ko ufite ijwi ryiza ubyakira gute ku ruhande rwawe
Bwa mbere na mbere Nshya ndabishimira Imana nyene kuko byose biva ku Mana ibintu byose bitangwa n'Imana
biri mu byatumye Thompson the Voice yiyita the Voice Killer kubera bari bamaze kumubwira ko afite ijwi ryiza canke we nyene yari umfite ko afite ijwi ryiza aravuga ati reka nite Thompson the Voice
mbo mu bisobanze nka njyewe nka Thompson na n'umunsi n'umwe narigeze kwiyumvira kwiyita Thompson the Voice Killer mbwa iryo ni izina ntahawe n'umuntu nyene umugenzi yari umujournaliste yitwa Emerson yarigeze gukorera kuri
Buja
FM kuri RFM niho umuntu wa mbere yatangiye kunyita iryo zina yumva ingene ndirimba akumviriza amatrava yanjye ibaza ko iryo zina ryavuye ku muntu kandi nanjye nacyo ndagiye akiruko nyene
wumvura ari kunzu uravuga ati reka yiyongere mu mazina
yego kabisa
Thompson the Voice ni umwe mu baririmbyi bakunzwe cyane mu gihugu n'umwe mu baririmbyi bakora ibintu byinshi usibye kuririmba uri umwanditsi uratamba biraheza bikagufasha mu muziki wawe kugira ngo ushobore gushika kure gutamba kwandika neza ndetse no kuririmba neza
ndibaza ko biramfasha kuko ugutamba kwanza ni ikintu kiri mbo ni ibintu biri mu bisanzwe uri umu artiste ni ibintu utegereza gukora ndibaza ko tumaze kuba n'abandi ubu ni hageza umwanya bariko baritegura bariko baripanga kumenya gutamba bivanye n'amaclipe yabo n'ibintu bakora me mugabo je kubwiwanje natangiye kwanza gutamba kugira nangura umuziki wo kuririmba nari umudansere natangiye mu makompetisiyo menshi zatamba za inambo menshi cyane ndibaza ko byose byari kumwe kandi byose birafasha kumuririmbyi
watanguye utamba mu nyuma uraheba ibyo gutamba uvuga ati reka nje muri mu kuririmba nkore carrière solo kubera ko kuva mu gutamba mu kuja mu kuririmba byagenze gute
bo ndibaza ko umuntu wa mbere yatanguye kubona impano yanjye yo kuririmba yari Miss Erika yari umugenzi cyane wo hafi twagize no gutambana muri group imwe muri Lelier mu nyuma je ndabanda njya gutamba mugabo nawe nyine aratangura kuririmba sinamenye ukuntu yatangiye kuririmba mugabo mu nyuma ndamubona ari umuririmbyi aririmba akora indirimbo ari muri kahe solo ari umuntu twageze guhura ahantu nyine twicaye muri gala tuko turayaga nyene tuna enjoy turirimba nyacambira Thompson urabizi kufisa imana yo kuririmba jimaze kukumva kandi ashobora kwereka umuntu yo gufasha niwe muntu wa mbere yatangiye kunyereka My Bobo Record cyo gi ntaba mu bwiza mugabo sinafise ibintu byo kujya mu ma studio naririmba gusa ibintu bya makapela mu marigara y'abantu niwe umuntu wa mbere yatangiye kunwara kwa Ino Machela Inosa cyo gi ari muri 2012 menga 2011 aranyereka I know nawe nyaranyumviriza arambira Petro afise imano agenda kwemera indirimbo imwe munyuma na Michel karambira jesha kanda gufashe dukora indirimbo imwe twageze gukora indirimbo muri 2011 iravuma nyene mu gato aba peti nyene
mwari mu gitangura
twatugitangura kwene
uno munsi Miss Erika arabwiye Thompson yuko afise ingabirano yo kuririmba Thompson aratanguye kuririmba abantu barashotse ba kunda ivyo ukora canke vyari bigoye kugira ngo bashobore gukunda ivyo ukora mu gihe wari ugitangura
bo vyari bigoye vraiment sinzi ngene ubivuga vyari bigoye ko igiye utangura career solo akenshi ntabaririmbyi uba wibajije yuko utangiye kuririmba ucyuvuma mugabo suko bimeze narakoze ndakora mugabo ndibaza ko haciye nk'ikintu cy'imyaka ishika kuri 10
uri kurakora utazi
ego vraiment nkora nyene ibintu byo mu masite mugabo ubu ndabishimiye imana ubu ndamenyekana kandi ibintu biko biragenda neza
wamaze imyaka 10 utaramenyekana uno munsi umuririmbyi araza agasohora indirimbo imwe indirimbo itakunzwe akaje atangura kuvuga aya nariya iyo ubonye umuririmbyi aje agasohora indirimbo imwe canke zibiri hama ntamenyekana agatangura kuvuga amajambo ku mbura atabereye ku ruhande rwa nk'umuntu yamaze imyaka 10 mu muziki wumva umwe ngo umubwire iki
bo je icyo nomubwira gusa no gukora cyane ashira ingufu bakore kuko umuziki ni byoroshye vraiment ubiravye ni byoroshye utegeza gukora cyane rwose ugakora kandi ugakora nuko indirimbo imwe itavugijwe ukavuga yuko ngo bakubaniye akenshi murandabyumva no kubandi ni baniya nini nyimbo ni kali mbwa kimwe gusa bategeza gutahura uri kuri school ushobora guhera muri dufate basi muri première ucyuja muri terminale tegeza kwiga ukaheza amashuri na music nuko nyene uriga ugakora batayikunze ukaraba icubuze kugira indirimbo yawe ikunzwe tibaza ko nivyo nyene
biramaze gushuka ugakora indirimbo ukumva yuko indirimbo itakugiye ukavuga ati iyi ndirimbo nubwo na recordinze nubwo nashoboye kwandika ndumva yuko ino produit kuri Jeta itanshimishije iyi ndirimbo sinifuza yuko yosohoka biramaze gushika
ego biramaze kunshikira kandi cyane ari giye nja muri studio nkanye ndafise idee indirimbo yanje ko nayanditse melody igicapo cy'indirimbo nyene kise muri studio ugasanga umproducteur nawe nyene yagukoreye indi beat itajyanye na nivyo uri kuraririmba cyangwa imudu urimo bo akenshi cyane bishikira abantu bagira indirimbo za gusa ibyo ku ma studio nyene bakaguha promotion na ni ibintu nk'ivyo mbwa nanjye bimaze kunshikira cyane ko igihe nangura umuziki nakoze indirimbo nyinshi cyane za gusa nyinshi cyane rwose narasaba nababwira ko nkeneye kuririmba na nini bakambwira ko turashobora gufasha mugabo mu nyuma ugasanga igihe indirimbo yawe uko wayanditse uko wayipanze siko uyumvise cyo novuga gusa bivana n'aba producteur cyangwa washobora gushika muri studio melodika igahinduka bivanye na beats kuri kuba yumva wenyine ukahindura melody mugabo akenshi cyane ivyo birashika cyane gose
birashika cyane gose
ndafise umuproducteur wawe studio yawe ni hatari ko ari umuntu uha amahera akaguha programme yo kuza gukora beat ukaza kuri codinga biba bihetse azoguwa ndirimbo yahejeje kuyimixa nushaka kumubwira kandi go grand frère non 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 ifo ekan subiremo nkuraka non utari umustare akomeye ni atarisan
vyarigeze gushika Thompson the voice agiye gukora indirimbo producer mufata nabi kubera atari bwagira izina
bo kufata nabi naho nyene yawe sino harura vuma byese nabi sigi imana gusa ibikore kuko gufatwa nabi n'ubu bacha dufata nabi
n'ubu baracha gufata nabi
n'ubu bacha dufata nabi aba producteur
baba fata nabi gute
mugendo ari umu producteur si nkeneye kumuvuga izina mugabo
ariko nshaka kutubwira ingene
vyagenze ejo bundi namuronde twageze acyigiye twabivuganye ndamubwira mboje ndakunda tachi yawe nkeneye kuza gukorera iwawe kinike arambiye we nta kibazo akinemerewe yanjye uzombiye ku telefone ndamurondeye kuri telefone nyuma ndabimubwira ndamubwira twaje kuneze ndamubwira kuba yaje ubu nta mwanya afise ndi mu bintu bya famiye shaka ko wondungira basi na limikashi yawe nkari hanga kurungira mahera kama programme iyo jwi yaragiyumvise ntabwo yanyishuye icyabire kuko ndamwandikira izindi message zishika nka 10 vraiment 10 gushika n'ubu tuko tuvugana naranyishura bo kubyi wanje na cyenda nibagije ko adakeneye gukorana na jewe sinzi gituma ko mu buzima dusanzwe tubamwo amajambo ni menshi abantu baravuga sinzi ko afise ibintu yarumvise sinzi ko sinzi vraiment sinzi no kubwira ibyo nzi mugabo nace ndabiheba munyuma ndapanga indi gahunda yo gukorera handi ko gufata nabi ibyo ni kawaida n'abastar barabafatana
yes n'abastar barabafatana urumwe mu baririmvyi bamaze kwidoga cyane bavuga yuko indirimbo zabo abaririmbyi bandi baje bakazikura muri studio bakagenda bakazisohora bakaziyitirira zikaba indirimbo zabo ni kimwe mu bintu bituma Thompson the voice adashika ku cyo yifuza gushika ko mu gihe aja muri studio agakora hamunda akaza gatora projet ye
bo icyo navuga kimwe gusa ivyo nabonye nabibonye vyo numvise navyo bise cyo narabona nawe nuko nyene navyo ndabona nivyo narumva navyo ndumva icyo navuga kimwe gusa bibaza ko ariyo na faiblesse ya producteur y'um producteur uri kurakorana nawe sinibaza ko icyo kibazo kizogaruka kandi byarashikiye ku ndirimbo zibiri ya Gumia munyuma akabonge me mugabo navuze nkaje nka Thompson reka nshire sekirite
ku bikorwa
byanje nkore nk'umuntu azi ibyo arimo arakora ndibaza ko ibyo nibyo subira kandi kwiyadukiza bikavugwa ngo umuntu yantwaye indirimbo kuko nibaza ko bazinyibagiye nyine none arigiye ubivuga umuntu akabifata ko ushaka gukora ku kintu ya base ikintu nk'icyo me mugabo ndibaza yuko nibizogaruka kandi
nibizogaruka kandi Thompson the voice urutse gusohora indirimbo wise Maria indirimbo iriko yakigwa gute mu bantu ka Big Brother Maria yes
urarenze Maria kana kamama mu mufuko ndi sawa ati ya mahera ama noti bo icyo navuga gusa indirimbo imeze neza nabantu ndimo ndabona ndimo ndumva no ku maradiyo nkumva n'abandi batipe n'abandi bantu nk'abagenzi bakama supporting akambwira indirimbo imeze neza kandi abantu bariko barayakira neza
abantu bariko barayakira neza imbere yo gusohora indirimbo nibiye bintu bitatu banza gukora cyane nibiye bintu bitatu banza kuraba imbere yuko ushira indirimbo ku mugaragaro igatangura kuvugwa ku maradiyo igatangura kwerekana ku mbonesha kure
bo nkaje nka Thompson sinovuga yuko ufise management cyange
ariko
warayifise narigeze
kwamenya
bya management nibirebire cyane birebire cyane ni mugabo nkaje yewe kimwe gusa ijya ndirimbo narayisohoye ni nka comeback
igaruka
narimeze narimaze umwanya muremure nari muri game nyene indirimbo yanjye yanyuma yari muri 2020 tsingisha niyo yanyuma me ubu navuze ko jewe rero shaka nipime nka Thompson singire coming soon singire ngo ngo ama media tour ikiniki reka genda isohore ko isohoke
feedback
yabantu uko bazoyakira mugabo ndibaza yuko izindi zikurikira nzora nkiyo ubusoni nkagira ama emission ibindi bintu byinshi cyane mugabo I niko nabonye ko no bikora ko icyo gihe na ifite ibintu byinshi mutwe nije nyene na madame wanje n'undi mutipe wanje nk'abajama bashika ku batanu nyene twabikora ivyo bintu ndibaza ko izindi zikurikira tuzobamenyesha tubereke ko tushaka gusohora indirimbo
amakuru tumaze kuronka nuko ugiye gukora ama collab na bamwe mu baririmbyi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi bimeze gute ka Thompson uzokorana nabandi izo collab tuzitege ryari
mbo ndibaza ko iyo nibanga sinovuga ubunyene abo tuzokorana kuko ni ibintu byo gupanga bamwe mwabo tuzokorana bafise mu management foke tuvugana na management zabo tukabereka projet ibintu dushaka gukora indirimbo mbo ndibaza ko nibanga kuri jewe mugabo soni cyane ngiye gukora n'abandi baririmbyi ko ni ikintu benshi cyane bamaze kukisaba no mu bafanzi banje no mu bantu bari muri music bakurikirana ibintu hafi cyane bageze kubimbwira benshi cyane n'abaririmbyi Thompson urarabugerageze ukora ama collab n'abandi kugira ubura akazi kawe kawe kara ukore neza yani ya uje muri systeme nawe nyene
kwezi wa 2020 Thompson yakoze indirimbo nyinshi warakoze n'igiteramo cabere kuri Bamako 2021 twitege iki kuri Thompson
bo byinshi cyane biteza mwitege ama collab ama video ameze neza amatua ndibaza ko vyose cyane vyose nzobikora muri 2020 ko twaza ko ari umwaka wanje wo gukora cyane nari gukora cyane muri 2020 mugabo mu nyuma bivanye na management ibintu birahara eke biyagarika mugabo icyo no vuga gusa ibikorwa ni byinshi cyane ibiri muri studio ibitarasohoka ama video ni menshi cyane ndafite n'indi zindi videos zibiri zaraheze nyene zaraheze yacyari ku mu producte nanjye nyene ndazifise no mu imashini yanjye ndibaza ko ni byinshi nzokora
yes kumbura imbere yuko turangiza naka ya kajambo kanyu macanga naka ya gasonika rugi otekerera abantu bose barakora gukurikana kuri Amisho TV
bo kimwe gusa no vuga bo supporting irakenewe cyane ku bafanzi b'umuziki no kubaririmbyi gufashanya parce que collaboration ni kintu cya mbere cyerekana yuko igihugu kirimo ibintu bikomeye turavye nko muri Tanzania hehe za Uganda hehe muri mu Rwanda muri Congo akenshi collaboration zirahari kandi zijya collaboration zo zituma n'abandi tuba tukabamenya ko tubirabye cya mbere akenewe amafichi rengi y'abaririmbyi apana bijya byo guhurira ahantu tugaposha ahantu tukanywa inzoga cyangwa tukayinjoyinga umugabo umuntu uje kumusaba ikintu nka projet dukore projet iyi ni kunuku aca kwereka ari ibintu birebire aca kwereka yuko urabona jewe ubu ndafise akazi kenshi kandi atakazi afise ubwo bivanye gusa n'umutima mubi nibyo yiyumvira kuri wewe abonye ko uwo muntu ugenda mu high collab vraiment ni mwe arahantu nimo ndamushikana mugabo ndibaza ko ari ikintu gikenewe cyane mu Burundi muri industry yacu y'umuziki kandi bibagire gusa kujya ku channel yacu bakagira ama subscribers bakadufasha ku
eko merci beaucoup.